naweza lipia Khaligraph maisha yake na familia yake na extended family for 5 years. Na kama nimekaa chini, I'm not working. Ile pesa niko na nisemi mkule na extended family. Nini, your uncles, sisters, nephews, cousin.
Maisha yake.
For 5 years.